kusimama. Watu wangu wa Keno, mimi nawatambua sana.
Bonyeza.
Watu wangu wa Keno.
Bonyeza.
Yeye mmenishikilia sana. Sawa.
Bonyeza.
So venye ndai kusema saa hii. Watu wa Keno ni watu wa haja sana. Baby, yeah. What is when you have to baby, yeah? Baby, it's not too bad.